Hi. So recently I just started a clothing business. Let's say winning a set day single was we see post about order band. So for those that debate Sengile, so far, thank you. So Mina, I'm not running the business. Ayanda is running the business. Nwami, my best friend, Shem, Kelly Melabi rights. So she's managing the whole thing. So abasondelene nami bake ba contact mina uthi awu phela ngingayithola njani lengubo ngingaze ngimise ku-Ayanda ngimsothele mina ke i-order lakhe. So there was this friend uzoyibona le video and unfortunately anginendaba. But kuwukuthi isenzo sakhe singifundise something empilweni that I thought I should share with you. Iy'ngubo zami zonke-ke njengoba until end of May ngiye ngasho ukuthi zizoba u-250 nanoma yini esiyipostayo ungangibuza iprice konke nje ku-250. Okay, sharp. Mase yaqhamuka umngane thizeni. So umngane Mbumbulu lo wami sombiza ngoThandeka, simbiza igama lamama. Sombiza ngoThandeka. So uThandeka ke uyazi ukuthi ingubo ngeke sishintshe igama, mhlawumbe sithi Umbali, noMbali. Umbali. Athi pheni ngithanda le ngubo yimalini. Kumngani wami ngizoba naso isineke sokumleke imphindele into ayibonile nayo. Ngithi no, u-250. Athi ayi ngeke iyabiza, kanti mina ngingakaholi. Ngase ngithi hayi, khululeka sithando sami, sisakhona isikhathi, asijahe ndawo. Wasethi ungakwazi noma unginika u-100 rand. Ngithi no, asithengi ngesikweletu. Athi hayi ngeke iyabiza, oh it's fine, ngizoyibheka somewhere else la i-cheap khona. No, okay. No, khululeka mntakama, hamba obheka, angivimbe ndawo. Wahamba wayebheka uthi emebuya, kusho ukuthi mebuya kuyothenga ingubo namade ngiphuma le kaNongoma, kusho ukuthi nami ngifikele kuyena eThekwini. How unkabi phela ukhohlwe usho ukuthi ukuthenga ukhipha i-price tag ngubeni, ingubo la ayithenge khona yu-400. How Mbali uthenga ingubo ngo-400? Hayi noma bese kuphuthuma, bese kuphuthuma. There is a lesson I took from that and I did not get offense. Kunalokho ngijabulile ukuthi lesa sifundo ngisifundile namhlanje. What I learned through all of that is that in business, kulabantu abanama business or anything oyenzayo, umngani ungathi udayisa into ngo-250, athi ngicela umdayisele ngo-100 rand. Mungamdayiseli ngo-100 rand, uzohamba aye kwenye indawo ayoyithenga ngo-400. Angazi noma kumele ngiyiphindeni loo nto. So uma ngiyiphinda into ithi you could be selling something ngo-10 rand, kodwa ngoba umngani wakhe awumdayiselanga le nto oyidayisayo ngo-5 rand, uzohamba aye kwenye indawo ayoyithenga ngo-100 rand. That's life. So anyway nje Yabona bangani zinja.